Angibingelele maswata kithi ngibingelele nebekunene eminyakeni lomusha eminyaka wanga 2022 September ukuthi ningene kahle nine bengosilenhle kuwo ke eminyaka wanga 2022 ngithatha ke lithuba kunifisela ke umnyaka lomuhle lo nekuthula nempumelelo nekuthandaza nje ukuthi lo mthala wetinsuku asiside ngamunye ngamunye etifisweni nasemaphupheni ngelesinawo kuwo ke umnyaka wanga 2022 kusho nje bekunene lokuthi awasiwafake ke nemandla sithi ke sithandaza Jehova aselekelele ngifisela nelive lakithi lakangwane kuthula inhlala kahle nekuphumelela kulo mnyaka wanga 2022 ngifisela uhulumende wakithi emasula amasha ukuthi ke impilo nenhlala kahle yesive sakhe uhulumende ibeke ngileyo baholi belivela kithi sibafisela ke ukuthi Jehova abe nabo abanikete ke emandla nenhlakanipho yakuchubeka ukuthi ke bakwathi ke kusihola silivela kangwane sichubekele ke empili Eswatini ayawukhumbula ukuthi lo mnyaka wanga 2022 ngumnyaka ke besoloke siwubuka siwubukela ke khashane kodwa ke sibambe ke umshikashika ukuthi kumbeke masingafaka imandla livela kithi ke liyafika ke sigabeni semavela thuthukile kodwa ke kufike ke tinvo letinyenti niyawukhumbula bekunene ukuthi lenyaya le 13 sayile ke yafika tindza badema economic recession kubo 2008-2009 kwafika ke umkhuhlane we COVID-19 lo ngiwona ke ngathi ke ushaye ke umhlaba kakhulu washaye ke namaveke lasathuthuka kangangoba kufuneke ukuthi siyekele le dodifiso tethu futhi ukuthi kumbe sinake ke economic development sibuke ke i-social stability lengathi ke ngalesi swadi inhlala kahle ke yesive livela kithi ke nanalo lishayekile kakhulu kangangoba ke eminyakeni lophelile ngonyama mayivula ke iParliament ivetile kwekuthi oh eMaswati ingazuthi ke njengoba ke umkhuhlane we COVID-19 ubonakala ke umubi kakhulu kutawufuna ukuthi kube ngiwo ke lesiwunakako singasabukile okunye eceleni yingci nje silive singeMaswati masiphilile sethemba ukuthi ke noko uyawuthi ungahamba wendlule ke umkhuhlane siphinde ke sichubeke nemshikashika wethu ukuthi livela kithi ke lithuthuke lithi malicathaniswa nalamanye ke ifike ke sigabeni semavela thuthukile kodwa ke liqiniso bekunene lihle kakhulu mawubuka ukuthi noma tinsaya yabethi khona level 70 mawubuka infrastructure ubuka dibhedlela ubuka imigwaqo kwakhiwa kwetikolwa nendlela nje eMaswati lasaphila ngayo nendlela eMaswati lakhaliphe ngayo ke kutemfundo irecognition lesitholako ke emhlabeni lapho khona ke eMaswati akithi ukhanza ukuthi asayangena ke kuma institutions laphakeme kakhulu lafa ekhathi ke lamanye lasemaveni lathuthukile kubomelika nakuphi nakuphi ngilokuhle lokwamaswata kithi kuyasinikeda ke tholo ukucina noma ke lithemba lekuthi silive asike eminza wonye siya ke phambili kulohlelo sive ke siyathuthuka sikhulumisa ke indzaba yekubuka ke intuthuko le ntwa nguhulumende welivela kangwane etinkhundleni totingemashumi ke lasihlanu nafica kuleli ngayinye nangayinye sitivakashela sibuke ukuthi ingabe ingakanani imali ehlanyelwe nguhulumende kuleyo naleyo nkhundla miphi besebenti uhulumende lesekayendile kusukumisa imisebenti leguqule yenda ke timpilo tebantfu tibengcono ehlelweni lalomuhla ke sicephule sike sesiphohlongo njengoba sicela ke eminyakeni lophelile kulolamuhla ke lihlelo maswata kithi sibuka ke inkhundla yaseShiselweni 1 lele endase ke Shiselweni edolobheni noma ke endzaweni yatiwa ukuthi ke kusemantamba eceleni ke lidolobha lelincane idolobha ihluthi kanti ke Shiselweni 1 uphindze ke abe seceleni ke kwemncele weNingizimu Afrika lapho khona ke mawuthuthu ubuka ngesheya uyayibona ke lidolobha iphongola lilunga lePhalamende lalenkhundla ngumhlonishwa Sipho Mzebele kanzike kunalo kubhlungu lokwendiwe kule nankundla lokwendekile kule nkundla eminyakeni lophelile kuhamba emhlabeni kwelunga lePhalamende lalenkundla umhloniswa Christian Ntshangase loshiyeke ngatindzaba temkhuhlane we COVID-19 libandla le Elections and Boundaries Commission labamba ke lolunye ke lukhetho kwase kuba nalelinye ke lilunga lePhalamende solo ke tinsaye yadawo ke umkhuhlane we COVID-19 lase sitibekile kanti ke masikhuluma ngeShiselweni 1 sikhuluma ke ngenkhundla lenebantu ke labathi inkulungwane lethi ngemashumi ke lamabili nakuthathu 23,000 people cishe ke mangathi uyacathanisa kuletinye ke tinkundla lesitivakashele ngiyona lesisayibona inebantu labanyende kakhulu sitawubona ezisichubeka naletinye ke tinkundla ukuthi ngabe dona ke titfule kangakanani kodwa Shiselweni 1 ngiyena ke simbona athwele kakhulu sitibonile leti nabo 8000 sitibonile leti nabo 12-14000 kodwa ke besingakazi sayibona lengetulu kwetinkulungwane letingemashumi ke lamabili masibuka imali uhulumende lakayifakile ke kuma development projects aShiselweni 1 itigitsi letilishumi nakunye 11 million emalangeni imali uhulumende lakayifakeke kubo 4.7 pro base lokusho ukuthi ke kuthuthukisa imigwaqo wakha ke tikolwa watifensela wakha ke emabloho wakha ke emahola kumephakathini ke lemibili kuleyandzawo sithi kuhle maswada ke September nje ukuthi impilo ayisafanani nayitolo singakungeni ke lihlelweni singathanda kubuka ukuthi bobani abanelgalelo noma kumbe emadvothe nabo make latvumile kuleyandzawo lanelgalelo entuthukweni yaleyandzawo phindze ke abe nelgalelo entuthukweni yelivela kangwane
Njengoba sekuvelile ukuthi lenkhundla yaseshiselweni inebamfu lababalelwa etinkulungwane netingemashumi lamabili nakuthathu 23,000, linyendi labo badiphilisa ngako kulima kulandzela ukuthi lenkhundla yabo iyavamisa kuyithola imvula njalo ehlobo. Lokwenza ukuthi balime bayishaye inala. Lokunye lesingakuphawula ngalenkhundla ukuthi inemiphakathi lesihlanu 5 lokufaka ekhathi wasezikhotheni ngephansi kwemfane nkosi Zwide, umphakathi wasedumenkungwini ngephansi kwemfane nkosi Lando lwakhe Njangase, umphakathi wakumabona bulawe longephansi kwemfane nkosi Masiphula Njangase, umphakathi wasemanyanzeni longephansi kwachief Ngoma Ndlangamandla kanye nemphakathi wasemchinisweni. Lesinye sive salenkhundla sitiphilisa ngako ukusebenza even labo makhelwane eSouth Africa kulandzela ukuthi lenkhundla isonzelene kakhulu nemincele welive laseNingizimu Afrika. Bosaziwayo kuyo lenkhundla abanyenti sibili labafaka ekhathi lobeka ngumphathi wemajele nekucondzisa tigwegwe His Majesty Correctional Service General Commissioner uMnumzane Mzuthini Njangase lonyalo asebandleni laseLudzithini lowake waba yindvuna yembuso etiko letemfundo uMnumzane Wilson Makhalembi Njangase lowake waba ngumphathi wemaphoyisa kuleli uMnumzane Edgar Hillary kubala labambalwa. Sesingena kumsebenti lowendiwe nguhulumende ekuthuthukiseni lenkhundla ubonakele udla umhlanganiso etindzabeni tekuthuthukisa tona tikolwa lokufaka ekhathi kwakhelwa kwetindlu tabothishela esikolweni lesincane iBesheba Primary School lokungema semi-detached labite imali lengu 1.1 million emalangeni letakhiwe ngephansi kwemphakathi wakamabona bulawe. Letindlu tacala kwakhiwa ngenyanga yendlovu lenkhulu March emnyakeni lophelile wa 2021. Bothishela labatozuza kuto basithupha ngekusho kwendvuna yenkhundla uMnumzane Sifiso Khumalo.
Yes, siyajabula kakhulu masibona le building seyingaka nje iphelile la eBesheba Primary School. Letawu sitakala khona bantwana labothishela ngoba besite kakhulu tindlu la bothishela abanye bokhandla ukuthi bavuka khashane nasekuseni kuba bete kahle i-transport. Kepha-ke uhulumende wembube ngalesikhwama lesikhulu sa-RDF ukhonile ukuthi asilekelele asisite la emva kokuba abatali ba-aplayile bakhona bathola bafaka enkundleni isicelo saphaswa, then kwabe sekuyakhonakala ukuthi kwakhiwe nasitrukture lesi sibonako la semi-detached house lapho khona kutawuhlala bothishela lababili. Siyakujabulela kakhulu lolu sito lolu siyinkundla yaseshiselweni 1. Siyasibongela nalesikolo nokuthi othishela sebatawo khona ukuthi basitakale babe neliphahla nabo njengalabanye bothishela.
Ngekusho kwathishela lomkhulu waso lesikolo lesincane iBesheba Primary School, sinebothishela labasiphohlongo 8 kanye nebafundzi labangemashumi lasithupha nesithupha 66 lolinyendi labo benda grade 7. Thishela Thabetse uthi lokhu kwentiwa ukuthi linyendi labafundzi kule nkundla baye bawele luthaka bayofunza eveni labo makhelwane eSouth Africa ngobe lesikolo sisonzelene kakhulu nemincele. Lesikolo lesincane sakhona lapha esidluthe iSt Juliana Roman Catholic Primary School naso singulesinye setikolo letizuzile kuhulumende ngaphansi kwalenkhundla yaseshiselweni 1 ngekuthengelwa fenisi ngekusho kwasihlalo welikomidi lalesikolo Make Ellen Njangase lodvumisa kakhulu ngayo lentuthuko.
Sithanda kubonga kuMicro usenzele ufenisi la ekhaya bekusesigangeni bekungena imbuzi kungena inkomo kungena nabebako konke nje okubi bekwenzeka la esikolweni, kodwa nyalo sesinofenisi sesisekhaya sesiyakhona nathi kwazi ukuthi kusesikolweni ngoba selibiyekile.
Thishela lomkhulu kulesikolo iSt Juliana Roman Catholic Primary School Make Brenda Nhleko uthumisa kakhulu uhulumende ngekusekela lesikolo sakhe ngekubathengela fenisi ngemali lengu 162,000 emalangeni ngelusito lwaka-RDF. uthi bafundzi labazuzile bangu-179. Uthi lokufakelwa kwalo fenisi kulesikolo uthi bekuyindvo lebebasolo bayifisa basikolo kulandzela ukuthi imfuyo beyitendela mathanda isibhidlabhidla onke emalanga. Uthi netigebengu nato betingakati beki nani phansi digangela bothishela uthi ngaleso sizathu bothishela bebafika bahambe masinyane ngenxa yekungaphatheki kahle.
Futhi siyabonga kakhulu nje uhulumende wembube lasendela kona St. Juliana sikola lesi asathi ukuthi singabonga sithini. Ngoba nyalo nje tininto enkosi kuyakhomba lokuthi inkosi yelive inathi iyabanakekela abantu le phasi la kungakhali licoco khona kodwa lusito luyakhona kufika.
Thishela Nhloko Make Brenda Nhleko uthi yena wafika kulesikolo ngeminyaka wa-2015 kanti lesikolo sacala kusebenza ngeminyaka wa-1960 sinabo thishela labayimfica 9 kanti bafundzi baso balikhulu nemashumi lasikhombisa nemfica 179. Uthi lesikolo sakhe senda kahle impela eluhlolweni njengoba sebamfola na 100% passing rate njengoba bamfola ngeminyaka wa-2020.
Baya baphasa abantwana. Siyaye nje isikolo sefika nga-2015 sishaye bo 100% balandzelana. Sekuthi nje ke phela asifiki ku-top 5. Kodwa nje ke baphasa bonke, siyakhona kubakhokha bonke. Baye esibangeni esikoleni semabanga la namakhulu.
Ngakulolunye luhlangothi thishela Brenda Nhleko ubonga kakhulu uhulumende futhi ngekubasekela abasikolo kulandzela ukuthi abaside ngesikhathi lesikolo sakhe siphephukelwe luphahla lonke ngenxa yesiphepho. Uthi uhulumende washesha kubafulelela. Thishela lomkhulu kulesikolo se-St. Juliana Catholic Primary School, Make Brenda Nhleko uthi impela nakubafundzi bakhe tihlathi setivakashele tindlebe kulandzela ukuthi nenhlangano yaka World Vision ngephansi kwemantambe ADP ibahlabe ngezigozwana ngekubakhela tindlu tangansense tebantwana. Lathi yinfo bese yisidingo lesikhulu kulesikolo sakhe.
Nyalo nje kunetininto enkhosi taka World Vision mantambe AP. Basakhela imithoyi lemihle sibuko semthoyi. Na unganani ngaya nje nani ngafike nicabanga ukuthi indlu tekucashisa. Kanti asicashisi la imithoyi yabantwana. Bekunetinkinga letinkulu njengalokhu Make sihlalo ake washo. Bokhanza kwekuthi bothishela nangabasebenzisa munye umthoyi yinye nje indlu yemthoyi yabothishela. Nangabuya umthoyi funa uhlabele ingoma. Khona lo lange khathi nato ubona ukuthi khona lo dako nahlabele ingoma.
Lo thishela lomkhulu kulesikolo se-St. Juliana Roman Catholic Primary School, Make Brenda Nhleko. Uphinze wabonga kakhulu nelusito loluvele enhlanganweni yaka Akhats Lilima Eswatini. Ngekuthi babakhele likhishi lebantwana kulesikolo sakhe. Kulolusito lwahulumende lwentfutfuko, dinyendi impela tikolo letizuzile ngaphansi kwalenkhundla yaseshiselweni lokufaka ekhathi naso sikolo lesiphakeme i-Our Lady of Sorrows High School. Sona lesizuze ngekufakelwa fenisi ngemali leti nkulungwane leti ngemakhulu lamabili 200,000 emalangeni. Kanti letinye ngunati letilandzelako nato letihlomule kulo lusito lwa-RDF. Sikolo lesincane i-Welcome Primary School lesakhelwe indlu yetekupheka pheceleti Home Economics Classroom ngemali letingulungwane letingemakhulu lasithupha 600,000 malangeni kwazuza abafundzi labangemakhulu lamabili nakune 204. Sikolo lesincane iMasipula Primary School sona sithengelwe fenisi ngemali lengu-102,795 emalangeni kwazuza abantwana labangemakhulu lasihlanu nemashumi lasithupha nakuthathu 563. Sikolo lesincane iGalile BEA Primary School sona sizuze ngekwakhelwa indlu yetekulima pheceleti i-Agriculture Laboratory ngemali lengu-466,000 emalangeni. Kwazuza abafundzi labangemakhulu lamabili nemashumi lasihlanu nesihlanu 255. Sikolo lesincane iParadise Primary School Sona sizuze ngekwakhelwa emaclass lamabili ngemali lengu 800,000 emalangeni, kwazuza abafundi labangemakhulu lamabili 200. Siphinze sakhelwa netindlu tabothishela pheceleti ema semi-detached staff houses ngemali lengu 600,000, kwazuza abothishela lababili. Kwase kuthi sikolo lesiphakeme iMasipula High School naso sizuze ngekuthengelwa fenisi ngemali lengu 279,113 emalangeni, kwazuza abafundi labangemakhulu lasihlanu nemashumi lamathathu 530.
Besike saveta ke maswada kithi ukuthi inkhundla yaseshiselweni 1 cishe ngiyona inkhundla ke kuleti lesike sadenda kulolu hlelo lela ishege abantu labanyenti njengoba ke inebantu labade inkhulungwane letinge amashumi ke lamabili nakuthathu 23,000. Kodwa mawubuka ke imali uhulumende likayihlanyele yetentuthuko ibonakala incane kakhulu kunemali lecathaniswa nalele letinye tinkhundla lesitibonile njengoba ke imali lefakwe la eshiselweni 1 itigits letinge lishumi nakunye 11 million. Kodwa ke nakhona info lesiyinakako ukuthi lite le mali kutigits letilishumi nakunye minyenti lemisebenzi uhulumende likayendile kulenanzawo njengoba kuletinye tinkhundla bowukhanza ukuthi ke noma uhulumende afake ke imali lenyenti sithi kumbe ngu 21 million bowukhanza ukuthi kunemali etawuphuma nje lengu 9 million iye wakhala ibloho linye kuphumele enye futhi kumbe 4.5 million iye wakhala elinye ibloho kuphuma kumbe 3.5 million ulungise ke umgwaqo seyiyaphela leyo mali kuleyo nkundla. Kodwa ke la eshiselweni 1 sinaka ukuthi litekele imali kuphuma ke 11 million. Kodwa ke mina ngikakhulu lemisebenzi lesabalele njengoba ke irange yayo ukhanza ukuthi ke isuka la kubo 150,000 iye ke kubo 250,000. Ikhona ke imisebenzi lapho khona uhulumende akhiphe ke bo 2.2 million, 2.5 million nabo 1.1 million emalangeni. Njengemahola lamabili lelinye uhulumende lakalakhele ke imali lengu 2. Lakalikhiphela ke imali lengu 2.2 million. Lelinye walikhiphela ke 2.5 million emalangeni. Bese ke kuba kwakhiwa ke indlu dabothishela lapho khona ke uhulumende akhiphe ke imali lengu 1.1 million emalangeni. Nguleminya ke imisebenzi esiyibonako leyenda lokuthi kube ne significance noma kumbe kube nekubonakala kwebubandi balemisebenzi leyenda kako ke eshiselweni 1. Sivakashele lemisebenzi kungaba kuhle ukuthi emaswati ayibone lokuthi ingabe lamahola naletindlu tabothishela tibe lusito ke kangakanani kule yanzawo.
Kulandzela ukuthi uhulumende aqale umkhankaso wakhe wekwakha emahola emiphakathi kuto tonke tinkhundla takuleli, nale nkhundla yaseshiselweni 1 nayo ayikasaleli ngephandle njengobe kwakhiwe emahola lamabili lakhiwe emiphakathini lemibili leyehlukene. Loku ngumphakathi wasezikhotheni ngaphansi kwemfane Nkosi Zwide newasedumengungu. Ngekusho kwalo mkhankaso wahulumende uthi lamahola akasentshetiswe ekubambeni imihlangano yemimango leyehlukahlukene, kuphinze futhi kwakhiwe nenzuzo ngawo pheceleti i-income generating purposes, njengobe bukhulu bawo bungathatha bantfu lababalelwa emakhulwini lamathathu 300. Leli hola lemphakathi lelibitwa ngezikhotheni community hall lakhiwe mathute nendlunkulu yasezikhotheni lokungumphakathi longephansi kwemfane Nkosi Zwide. Leli hola libite imali lengu 2.8 million emalangeni, kanti kutozuza sive lesibalelwa etinkulungwaneni letilishumi nesihlanu 15,000 njengobe seliyaphela kwakhiwa. Sihlalo welikomiti umnumzane David Msane uthi emakhaya langephansi kwendlunkulu yasezikhotheni abalelwa emakhulwini lasithupha nemashumi lamane nakubili 642 latokhona kubambela kulo noma ngumuphi umcimbi lokufaka ekhathi imihlangano, imishado nalokunye.
Sicala lapha ke babe vele ngiloku siyahlupheka kakhulu. Sidetindzawo lalapho sihlanganela khona si-community. Nalapho sibambela khona imihlangano yethu lemikhulu nemishado lalapho sishadela khona. Njengoba uyibona nje ke lendzawo babe uyayibona kokuthi iphuye kangakanani, yindzawo vele lede vele nemabhizinisi nje mhlawumpe abantu bakhona vele bayasokola kakhulu. Sibonga ke kokuthi ke uhulumende wakithi wakangwane sisankonkotha nathi uhulumende ngokuthi naku sihluphekile silapha singumphakathi wasesikhotheni singimango side indzawo yekwe kuthi sikhone ukukhosela ngephasi nangabe sinemishado noma sinemihlangano lemikhulu ngidawuthi ke babe ngenhlanhla lenhle uhulumende wakangwane lo bonelela bonke bantu la kithi ke esikhotheni sibe nenhlanhla lenhle kokuthi uhulumende sisathi khalela wase uyasemukela njengoba ulibona nje babe leli hola leli silithola ke ngalolu sito lwahulumende
umnumzane Msane ubonga kakhulu uhulumende ngalolu sito lwaleli hola ngobe uthi imihlangano yemimango ezikhathini lesendlulile beyibanjelwa ngaphansi kwetihlahla lathi yinvo leseyiphelile nyalo uphindze wabonga nalolunye lusito uhulumende laluvetako nasemakhaya lolufaka ekhathi kwakhiwa kwemigwaco nekufaka emandi lahlobile kanye nagezi
sibonga kasicetsi bese senkingeni lenkulu umfana wembube ngalokho kuthi vele lapha besinenkinga yokuthi besihlete emnyameni 2 sihlete kabi ke ngoba nanihlete emnyameni kude lenikwentako nalokuncane nalokungaba ibusiness nyalo ngoba sekunagesi sekucishe sekunemehluko lomkhulu kokuthi sekukhona lese kukhona lese kwenta kokuthi nathi singachubeka sibe nawe emabhizinisi athi
Leli hola lelibitwa ngekuthi ngumzipha community hall lelakhiwe ngephansi kwemphakathi kwahlangela longaphansi kwemfana nenkosi Mzibeni Njangase madvutane nesikolo lesincane iWelcome Primary School khona eMkhwakhweni libide uhulumende imali lengu 2.8 million emalangeni kanti lithethe tinyanga letimfica kwakhiwa kubhekeke ukuthi sive lesitozuza kulo sibe ngemakhulu lamane nengcenye 430 njengoba seliphelile kwakhiwa bucopho bemphakathi wasedume enkungwini umnumzane Gilbert Bafana Botha sithole uthi bona njengemphakathi babonga kakhulu uhulumende ngalesipho saleli hola labakholwa ukuthi batolisebenzisa kahle kuzuze sonke sive sasemkhwakhweni
sakhiwo sita ubenefita noma ke sita uzuza ngelimi lwasekhaya kakhulu makubanjelwa imihlangano khona nalapho khona mhlambe kungahlanganelwa khona ukuthi mhlambe kunemicimbi thite kungaba ngumshado kungaba ngilokunye nje lokuhlanganisa sive kungaba futhi mhlambe nakuthi kukhona yini lo kuyimsebenzi yetandla lethite lekhona emmangweni njengabo make nje siyathi ukuthi bavame kwenza imsebenzi yetandla naletinye ke inhlangothi lethi ngaba khona kepha nje sibheke ukuthi vele ummango ikakhulu uzuze kakhulu ngala sakhiwo lesikhona
umnumzane Gilbert Bafana Botha sithole wendlulisa kubonga kwabo lokukhulu kuhulumende bangumphakathi wakadume enkungwini ngekuthi abakhele imigwaco abafakele gezi kanye nemandi lahlobile emakhaya kanye nekubabambisa ekubathengeleni tinhlanyelo kubala lokumbalwa
salomango sitakala kakhulu umsakati ngoba nawubuka konje nje basokolo kunye wakubala njengalomgwaqo losushoko nje siyambonga uhulumende wembube noma uhulumende wakangwane ngaloku la kwentako there is what we call it decentralization lokhu nje nawubuka kuconzana ngqo naloko ngoba vele phela kusonzeta lisito kubantu njenyalo nje sithe sahlupheka bese siya kuphi kuphi kubonhlangano sengishonzawo lengasi didutana ke phathi khashane futhi ungeke uthambe ke tinyawo so now ngeke sigibele kusho nemabhasi lesakho lesi nje sisitile kakhulu uhulumende ke simbonile nakule ndzawo around SHISELWENI siyibona imigwaqo ayenda le nasi ke sizuzile njoba nje ubona ukuthi kune pro base laphana beningacabanga necabanga benitshweza nje nanintanako lesithi uhulumende wakangwane vele sibulala emabhondlela kakhulu lokho kusenta singumango sijabule ngale tindlu letentakalako
Umnumzane Gilbert Bafana Botha sithole lobucopho emphakathi waseDumengungwini uthi lokunye lokuhle kuthi netakhamiti nato tacashwa nakwakhiwa leli hola nato takhona kuthenga insipho. Lomunye wale takhamiti lozuzile nguSipho Dlamini naye longawuvali nani umlomo.
Siyabonga uhulumende ngokusakhela ihola singumphakathi. Nami ke ngizuze kabili ke ngoba ngizuze ukuthi ngitholile umsebenzi ku-LSJ.
Kuyakhanya ukuthi indzaba yokufakwa kwagezi emakhaya phecelethi i-rural electrification ngelusito lwe-RDF sekuyindzaba mlonyeni kulamalanga kulandzela ukuthi uhulumende afake gezi emakhaya cishe kuto tonke tinkhundla takuleli. Sibalo salomsebenti wekufaka gezi velonke sibalelwa ku-138 lekutikimu tagezi lesetivele tisebenta loku sikhuluma. Bese kuthi Sive lesizuzile sibalelwa ku-50,000 lesekwende kuthi impilo yeSive seMaswati ishintshe kakhulu kunakucala njengoba labanye sebayakhona kucala kuzama tindlela tekutiphilisa njengekuthengisa timvo letifakwa khona emafrijini lasebenzisa yena gezi. Inkundla yaseShiselweni 1 nayo izuzile kulolu sito loku kufakazelwa ngumnumzane Simiso Dlamini lobucopho baseposini esihlutse.
Kuningi esingakubala nge-Regional Development Fund kule nkundla yakithi yaseShiselweni 1. Masibuka nemahola akhona singumango waladuma inkungwini siyayiqhenya kakhulu ngabo micro project ne-Regional Development Fund ukuthi singumango lentuthuko siyayibona vele iyenzeka. Ekuthenini ngeke noma ngabe kusenemshado noma imicimbi ethile ingavele ibe khona la kule mbango lesikuyo la khona laSHISELWENI 1 kungabizi sigibele siyoshona kubonhlangano siyofuna emahola. La mahola sesinawo khona la kule mbango wakithi.
Umnumzane Dlamini uthi Sive semphakathi wakhe sesilala behle kulandzela ukuthi impela konke sekuhamba kahle ngendzaba yokufakelwa kwagezi emakhaya abo. Uvetene ukuthi kukhona nenhlangano yekonga nekubolekisa i-ACTPhilise eManyanza Multipurpose Cooperative Society lenemalunga lalishumi nesihlanu 15 lezuzile esikhwameni saka RDF ngemali lengu 447,535 emalangeni.
Kumbeke masikhuluma ngokuthi level yathuthuka sikhuluma ngako kona lokuthi nje emaswati akasafunde intincwadi bomnyameni bantwana sebayakwathi ukuhlala ekhanyeni bakhombithe noma kumbe babe sesigabeni lesifanako nebantwana labasemadolobheni. Ngilokuhle kakhulu loku sibonile futhi uhulumende lohlelo lwe rural electrification scheme alwenda nakuletinye ke tinkundla sifikele kubo hukwini kubo siphoco sini kanye naletinye ke tinzalo lapho khona uhulumende sembonile alwenda lohlelo. Kanti ke siphinde sikujabulele kubona uhulumende ngaphansi ke kwesikhwama i-Regional Development Fund akhipha ke imali letawukhona ukuthi ende emaswati abuthane ndzawonye asebenze akwadi ke ukuthi athole ke inzuzo ahlephelelane akwadi ke ukugcinisa ke emakhaya. Njengoba ke sibonile ngaphansi ke kwemanyanza multi Purpose Cooperative Scheme ehulumende asitake ngemali engacishe kuyo ibe nguhafu wesigidi kusita lamaswati ukuthi akwadi ke ukuqhuba lona msebenzi. Ngilokunye lasikukhuthatakwa kwekuthi nalabo kumbe labangasebenzi nalabo kumbe labanetifiso te kucala ke emabhizinisi emimangweni nasetifunzeni kumbe kuthi thinza letikhwama ngecala ke ukukhulumisana nabo bucopho nalawo ma-officers uhulumende lakawabekile ke tindzaweni ukuthi kumbe akhulumise ke indzaba yentuthuko ukuthi bahlole ukuthi ingabe ikhona yini imali etikhwameni asitakale akwathi ke cucala ke imisebenzi. Siyabona kakhulu ke ma savings and credit cooperative schemes engazothi ngiwo kumbela sebentako kodwa kumbe naleminya imisebenzi bekathe ingentiwa njengekuthi kuthengwa imaloli digulumba nalokunye ukhanze ukuthi kucalele yonkabhane. Siveta lokho kulohlelo maswati lamahle sethemba nje ukuthi eminyakeni wanga 2022 sidabeke sibona lokho kakhulu. Sesiliphetha nje lihlelo kusho ukuthi evikini lelitako sitawavakashela ke inkundla yaselibulini kubuka imisebenzi yentuthuko leyentekile kule yandzawo lilunga lephalamende lenkundla selibulini ngilophindze ke abe indvuna yelitiko ke lekhlela umnotho nentuthuko ngu-Dr. Tambo Gina elesabeke sitheka sesivakashele siyibuke ke sigothi ngesigothi umphakathi ngemphakathi maswatakithi Jehova kasigcine ke sibonane ngalokudako siphilile. Ngisale kahle.